li tax nga xamne war na xamat bo defek dund na ba am ñina 103 ou 104 dund bi bi dem bay ay domam I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.